Sinji kujera sun fito sun tashi rawa kin yi ashara warawa sun kuma yin rawa nayi a gabe na kalli sabon takun kawa kar ku tsagaita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kidan da yan matan nan nake kireya mai ke dan autan ku